amakhono empilo usuku lwamashumi amahlanu ingxenye yesibili sanibona bafana namantombazane isifundo sethu samakhono empilo namhlanje sizofunda ngevirus icorona phela ibizwa ngokuthi iCovid-19 uyazi ngale virus bantwana le igciwane etholakale kumhlaba wonke futhi liyingozi kakhulu futhi selibulele abantu abaningi kakhulu kubalulekile ukulalela imithetho yokuphepha ukuze ungatheleleki ngaleli gciwane namhlanje sizoxoxa nani ngezinto ezibalulekile okufanele nizenze niqiniseke ukuthi anilitholi leli gciwane ngakho ke buka bese uyalalela ngokukhulu ukuchophelela ukuthi kufanele nenzeni ngoba nginesiqiniseko anifuni ukutheleleka ngaleli gciwane. Umsebenzi wokuqala, yini i-coronavirus? Sitheleleka kanjani lesi sifo? Yebo, uma ubuka lesi sithombe bantwana, uzobona ukuthi kulula kangakanani ukutheleleka. Leli igciwane elibhebhetheka uma umuntu ekhwehlela noma ethimula. Umuntu angatheleleka ileli gciwane uma amathonsi aphuma uma ukhwehlela noma uthimula edlulela komunye umuntu. Afika komunye umuntu enze ubungozi bokugula, abanye baze bashone. Manje ubuka isithombe laphaya uyabona ukuthi kunamathonsana aphuma emlonyeni womuntu. Uyakubona lokho? Yebo. Uma ungathelelekile bese lawo mathonsi engena kuwena bese uthinta amehlo, ikhala kanye nomlomo wakho, ungazithola usuthelelekile ngecorona. Umsebenzi wesibili, uma ungafuni ukutheleleka kufanele ulalele imiyalelo, ulalele namanye amazwi, uhloniphe, ulandele imithetho ebalulekile. Yebo, uyabona ukuthi umfana wenzani? Ukhwehlelela noma uthimulela endololwaneni. Yebo, uyawabona amagciwane ezandleni. Ungabuthinti ubuso bakho nowabanye abantu. Ungathinti izinto ezithintwe ngabanye abantu ngoba uzokwandisa amagciwane futhi kufanele ugqoke imask izamfonyo phela. Kubalulekile ukugqoka isamfonyo uma uphuma ekhaya ukuzivikela ungatholi amagciwane entanda emoyeni bese uvikela nabanye. Ngakho ke gqoka isamfonyo mfana nawe ntombazana. Umsebenzi wesithathu, kusho ukuthini lokhu? Hlala ekhaya uma ugula noma uzizwa ungaphilanga. Kufanele uhlale ekhaya, ungaphumi, ungami usondele komunye umuntu. Hlonipha umthetho wokuma niqhelelane. Kusho ukuthini ukuqhelelana nabanye abantu? Kuchaza ukuthi kufanele uqhele ngemitha nokuyisithupha kude nomngane wakho, kude nabanye abantu. Ungasondeli nize nithintane. Musa ukuma eduze kwabanye abantu nhlobo. Ukubalulekile bafana namantombazane, yebo, buka ukuthi amagciwane abaleka kangakanani. Yebo, kufanele ugeze izandla zakho njalo ngensipho isikhathi esingamasekondi angamashumi amabili. Uma wenze njalo, amagciwane ngeke ahlale ezandleni zakho. Manje bantwana, ngesikhathi nigeza izandla, ningacula iculo bese uhlikihla izandla, uzihlikihlisise ukuze uwasuse onke amagciwane. Uhlikihle naphakathi ezinjiseni, naphakathi kweminwe. Uma unemfiva, umkhuhlane phela, ube nomphimbo obuhlungu bese ukhwehlela njalo uma ungakwazi ukuphefumula abantwana bese uyagodola ubandelwe ube namamasela abuhlungu kubuhlungu kakhulu uyazi ukuthi sisebenzisa ikhala ukuhogela nolimi ukunambitha manje uma ungasakwazi ukunambitha noma ukuhogela kungenzeka ukuthi usunalolu khuvethe manje uma ubonakala unalezi zimpawu unofiva unomphimbo obuhlungu futhi ukhwehlela ungasakwazi ukuphefumula kahle ayi kufanele ubone udokotela uma ugodola futhi amajoyinti akho ebuhlungu ungakwazi nokunambitha nokuhogela ungafanele uthole inombolo ye-COVID-19. Nansi inombolo ye-COVID-19 okufanele uyifonele uma uzwa lezi zimpawu esizibale ngenhla. U-0 okushagalombili kube u-0, 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 okubili, ishagalolunye. Bazokuhlola ukuze babone ukuthi unalo yini leli gciwane lokhuvethe. Manje yonke into esendlini kufanele kubulawe amagciwane, kufuthwe indlu yonke, kuchelwe ngesihlanzi magciwane, nendlu ihlanzwe kahle kungasali lutho. Hlanza izandla zakho nayo yonke indawo oyithintile. Bulala amagciwane, bulala amagciwane, uhlanzisise, uhlanzisise, ungashiyi lutho. Ukuthola umsebenzi omunye wokuzithokozisa, vakashela isixhumanisi ngezansi. Siyophinde sibonane, nisale kahle.